basi urabuzi. Utabare, utabare, utabare. Ubuzima bwanje bwose ndabuhaye wewe. Nureke n'uwazi namba oya. Amosozi yanjye yose mana urayazi. Umanagure, umanagure, umanagure. Nta wundi, nta wundi, nta wundi wo kuntabara atari wewe.
Ikigi